Yebo bantu baNkulunkulu sibonga ngosihlabelelo omhle kakhulu esizwayo lomhlabelelo usho kimi usho kuwe ukuba mangihlale ngilinde njengoba leli hlabelelo lehliswa zingilozi ukuba sizoshwezwa ngalo ukuba ma siphila kulomhlaba sazi ukuba kuyofika isikhathi lapho esiyobizwa khona sidlule kulomhlaba ayikho enye into ke bazalwane benkosi ukuba sihlale silindile silinda ngokuthandaza amahora njengokufundiswa abaholi bethu befundiswa ukwambula ukamoya ingcwele njengoba namhla ushunayelwa lelo vangeli likamoya ingcwele owehlayo embuzamo bazalwane benkosi haleluya. Njengoba eqinisa kanjalo uJohn manje la sizwa khona amazwi manje ukuba kanti kuthiwa kwakhona umuntu manje ogulayo igama lakhe lungulazaro manje kuthiwa-ke kwathunyelwa kuJesu ukuba abikelele izindaba ukuba uJesu inkosi yethu nangu ulazaro umhlobo wethu uyagula manje kwadinga uba bagqugquzele uJesu wahlala insuku embili emva kwalokho wathi kubafundi bakhe ake sibuyele eJudiya manje bathi abafundi bakhe awuNkosi okunguthi rabi ukuthi mfundisi kanjalo uyazi ukuba abajuda bebefuna ukuba bakhande ngamatshe ukuthi uJesu awekho inamahora ayishumi nambili angasemini ma umuntu ehambe emini akakhubeki ngoba ebona ukukhanya kwalo mhlaba kepha mayihambe usuku uyakhubeka ngoba ukukhanya kungekho kuyena. Haleluya, sizola nalokho kukhanya-ke abaholi bethu abehlelwa yikona embozamo lomo ingcwele olethu ukukhanya loko ukukhanya-ke kuyimfihlakalo ngoba izwe lifihlelwe khona kepha yikona kuyithemba okuwumthandazo okuyikona onqobayo. Haleluya, kuzoqiniswa lokho bantu bankulunkulu endabeni umthandazo uba kanti uJesu uma ekhuluma indaba amahora ayishumi nambili ukhuluma ngento okuyiyonayona esayifundiswayo abaholi bethu abayidingayo ekuphileni kwethu emhlabeni bazalwane benkosi. Haleluya, khuluma lokho manje elandelayo lapha incwadi kaLuka manje 24 uLuka 21:36 ethi lindani nikhuleke ngey'khathi zonke ukuba nifanele ukuphepha kukho konke kuyokwenzeka enizweni yokuma phambi kwendodana yomuntu. Haleluya, ilapho-ke indaba uba kanti ukuthandaza uJesu eqinisa ngakho manje batshela ngokukhanya ukuthi ma umuntu ehambe emini angakhubeki ngoba ebona ukukhanya, kepha ma ehambe usuku uyakhubeka ngoba kungekho ukukhanya. Ukukhanya kusemthandazweni ukukhanya kusemthandazweni, umthandazo ukuba uhlale ulindile ngoba uJesu mali khuleka ngey'khathi zonke siyakuphepha kukho konke okuyokwenzeka siye siyokuma phambi kwendodana yomuntu. Ileyo nto eqiniswayo kwabakhulu nabancane ey'ndaweni zonke uba hhayi bazalwane ahlalele emthandazweni noma kunzima noma kukuhle akukho kunye esingalinda ngakho umthandazo. Umthandazo abalinda ngawo Danyeli, oMisheko, Shadreki balinda ngokuthandaza ubuhle ngonakaleli utho baqinisa ukuthandaza baziwa uba banamahora amathathu abawathandazayo manje bebhekisa amakhanda eJerusalema manje noma besezweni lokuthunjwa. Ilokho kokuqiniswayo ukuba ma uhlala emthandazweni awungabi ukuthi ngoba kuhamba kahle kuphela usuyakhohlwa, kodwa ma sengasahambi kahle ukhumbule indaba yokuthandaza. Babe kanjalo oDanyeli, babekhuleka kukuhle baziwa futhi ukuba hhayi baphila ngokuthandaza. Kwathi noma sekufika isikhathi esimbi sekuba balingwe kanjalo befake entilongweni manje iNkosi seyimisile umthetho ukuba kuyokhulekwa kanjalo esithombeni manje bona baqinisa ukuba ngeke bamkhonze omunye uNkulunkulu manje njengoba waqinisa lokho uJoshua etikhethani namhla kuba umuphi uNkulunkulu oniyamkhonza, uNkulunkulu wethixo enoNkulunkulu onguyena umenzi wethu. Manje ethuma-ke kuya ngoba lithi niyamhlubuka loJehova, uthi mina kanye nendlu yami yohlala kule Jehova kuze kube phakade. Haleluya, sihlalela lokho ekukhulekeni ukuba uNkulunkulu abe nathi angasishiyi. Bazalwane beNkosi ey'ndaweni zonke lapho sikhona, masilinde ngokuthandaza ngoba iyona nto uJesu aqinisa ngayo ukuthandaza, njengoba nabapostoli baqinisa ukuthandaza. Simon Petro esetilongweni waqinisa ukuthandaza, kwadumba kwehlingilozi kube yona ezothukulula ibopho, ngoba kuwamandla ngomthandazo. Ayikho into esingazimelela kuyo ukuba iyasinika isibindi kulesi simo, ukuthandaza kuphela. Bazalwa, asiqineni kukona ngoba siyamazi lo Jehova esimthandazayo, njengoba kwabanjalo emandulo. Qinisa nensizwa, manje ethi kulabo abakhuleka esithombeni sikaBhali, ithi hhayi khulekani, hlezi loJehova wena ulele. Bakhuleka manje wathi hhayi hlezi, manje babhinqa, hlezi loJehova wenu manje kungenzeka ukuba manje ukhona umhlangano asabhizi ngawo. Manje nina qhubekani nithandaze, kuthiwa baze bayisika ngamatshe abukhali bethandaza. Kepha inkinga esekuthenini lo Jehova omthandazayo yena yini loNkulunkulu odala izulu nomhlaba na? Ngoba baningi othixo emhlabeni, ziningi iy'thixo emhlabeni, kodwa uJehova munye. Akahlanganiswa nalutho, uJehova munye negama lakhe linye. Akekho omunye umuntu obizwa ngoJehova, asikho esiyisithixo esikhona emhlabeni esibizwa ngoJehova. Uthi-ke manje umprofethi, manje manikhuleka kulo Jehova wena engaliphenduli, labonakali la ngoba liyashona. Wathi hhayi, dedani, dedelani mina manje, ngoba ngiyamazi lo Jehova ngimthandaza, uba uNkulunkulu ophilayo. Manje wababuyela eceleni, manje wathi umprofethi, manje fakanike iy'nkulu ey'manzi, nithele namanzi agcwale. Manje kule ndawo okuyiyolo okubekwe kuyo inkabi yomnikelo, kwadinga uba benze njalo. Bawathela amanzi, manje kwagcwala amanzi ney'nkulu ey'manzi, waguqa wakhuluma amazwi amabili amathathu, wathi hawu Jehova uNkulunkulu wena mdala izulu nomhlaba, uNkulunkulu wena owadalayo zonke izinto ey'khona zamiswa nguwe. Nansi inkabi-ke eyomnikelo ukuba wena uJehova ophilayo awuyibonakalise, ukuba ushise lomnikelo engakaqedi la mazwi. Kuthiwa kwabonakala umlilo omkhulu usanjengonyazi, manje wakhuthula yonke into eyilapho zinkulu, umnikelo wenqama kwaba umlotha konke. Ngesekhendi ngoba ukhombisa ukuba ukhuleka uNkulunkulu ophilayo. Haleluya, sizoqiniswa ngalokho bazalwa, uba uJesu nje uze emhlabeni uzositshela ngalo Jehova uba hhayi, asingasuki, asingasuki lo Jehova, asihlale ekuthandazeni. Uma abaprofethi emandulo banqoba izinto ey'nkulu ney'nzima engumthandazo, akufanele-ke thina siphele amandla kulesi sikhathi. Asiqinele impela noma sisibone ukuba sinzima, kepha sime kuwumthandazo, ngoba iholo obalulekile phambi kukaJehova obheke iy'nhliziyo zethu, ukuba sime njalo uJehova, singasuki kanjalo. Ngoba qinisa lokho kanjalo uJesu, manje uLuka 22 manje kwenga 39 tho waphuma, njengokwenza kwakhe waye entabeni emhlwathi, abafundi bakhe bamlandela. Esefikile kuleyo ndawo, manje wathi kubo, khulekani, uba ningangeni emlingweni. Manje kuthiwa wadeda kubona ibanga lokuphonsa itshe, manje waguqa wakhuleka ethi, baba mawuvuma susa lesi sitsha kimi, kepha kungabe ukuthanda kwami akube ngokwakho. Manje uJesu uqinisa lokuthandaza ethi, baba mawuvuma susa lesi sitsha, ngoba konke kuyintando kwababa ezulwini. ngicela into oyicelayo kepha kusentandweni yakho uJehova yilokho inkosi uqobo lwayo indodana yakho uNkulunkulu ethi baba mawuvuma ngokuJehova okumele angeke atshelwe yimi ukuthi akenze ukuthi mina ucela ukuba Jehova ngicela ungenzele bese ngiyalinda noma ngabe miningi iminyaka uyibala ukuba hawu uJehova akangizwa hhayi uJehova uyezwa uJehova ubekele sakhe isikhathi ngoba baningi akuwena wedwa wena bekezela umuntu kaNkulunkulu uJehova uma evuma uyokwenza lokho ngesikhathi sakhe haleluya manje kuthiwa-ke waqinisa athi baba mawuvuma susa lesitsha ethi kepha akungabi ukuthanda kwami akube ngokwakho manje kuthiwa-ke wabonakala kuyini yozini yasezulwini uba izomqinisa esekuhluphekela ukukhulu waqinisa ukukhuleka haleluya sikuleyo ndawo-ke yokuqinisa ukuthandaza ma kujesu eyinkosi esekuhluphekela ekukhulu kephephiwe amandla onke evusa abafileyo esukumisa iy'shosha ehlanza umlephere evula amehle ey'mpumputhe ekhulumisa iy'mungulo ayingeke ahlulwe lutho kodwa ngoba uyazi ukuba akakwazi ukuba yiphakamise yena kumele acele kujehova ngoba wonke kusentandweni yakhe ujehova unkulunkulu haleluya asihlalele emthandazweni bazalwane okuyolento yokusenza ukuba sihlale sisethembelilini linye ithemba lethu ukuba noma ukufa kuyasifikela kepha sinethemba ukuba la esithemba khona nesikholelwa yikho uJehova usibekele ifa elingunaphakade ifa elingesiyo lenyama kepha ifa lomphefumulo lelifa manje okuqiniswa ngalo ukuba aligwali futhi akekho umuntu ongaleba manje libekelwe wena umqhele wakho umqhele wami kuphela ukuba angibekezele ngasuka entandweni kaJehova esayifundiswa baholi bethu okuyena owaqalisa leli bandla umqalisi waleli bandla nenceku yakhe baqinisa indaba yokuthandaza ukuba masihlaleni emthandazweni leyo nto-ke esenza ukuba asimqinise njalo ngoba uma ngasekho ukuqiniswa umuntu uya ngokuya phela ilokho kwesingayekile noma sivalelekile ngenxa yomthetho obekiweyo kepha angeke sihlale njengabikho into esiyenzayo uma indlu yamazwi-ke ivulele lithuba siyambonga uNkulunkulu ma esiphile ukuba leli thuba silisebenzise ngegama lenkosi haleluya seyibonakele inloze kuyena manje sekuhlupheke nokukhulu wejuluka juluka kwabe ngathi amathonsi egazi ehlele emhlabathini esesukile ekhulekeni wabuyela kubafundi bakhe wabafumana belele ngenxa yokudabuka wathi kubona nilaleleni na vukani likhuleke ukuba lingangeni ekulingweni haleluya ngoba ukulingwa uyamehlela umuntu wonke ophansi komthunzi welanga bese kuya ngamandla uJehova amphe wona ukuba uyamelana naloko kulingwa uyakubekezelela niloko kulingwa engadedi kuyena uJehova kepha mbolo umuntu enganamathele uJehova efikelwa zilingi ubuya bheka amanye amathemba okwamathemba aphelayo asingasukini kulo Jehova amathemba ethu wonke nenhliziyo njengoba umbhalo usho njalo ukuthi wothanda inkosi uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke nangomphefumulo wakho wonke nangokuqonda kwakho konke ayikho enye into edlula leyo ngoba uma wenze njalo noma ungalinga kanganani ulokhu umeka uJehova njenganensizwa okukhulunywa ngayo uma kushwayela kuthiwa uJobe wabekezela uJobe ekuthandazeni ehlezi kuJehova unkosikazi wakhe waze wancishelwa ukukholwa noma yithemba ebolumzima okuthwelwe umyeni wakhe wathi hawu mzali yini ungamane umthuke lo Jehova ufe kubekani uthi hawu ukhulumiselane konkosikazi wesiwula manje wozini ukuthi uJehova singemukele kuhle kodwa na ngoba nakuJehova kubi siyangimukela kodwa alibonge igama likaJehova ngoba emhlabeni ngeza kungenalutho futhi ngiyobuyela ngenalutho asibekezeleni bathandwa beNkosi ilonto efunekayo kungabikho amanye amathemba esithi sithembele kuwumthandazo umthandazo wethu ugxila lapho kubajehova yiba nathi nalabo abasibhekele ezempilo kanjalo ujehova abaphi ingqondo uba ma behlanganisa imiqondo yabo izivele into yokwenza ukuba lesi simo sidlule lesi simo esibhekele naso lolu bhubhane bazalwane ukuthandaza kuphela haleluya manje sesibheke ngakhona emthandazweni bazalwane benkosi njengoba manje qinisa manje uFiliphu manje lapha manje wesibili nasizwa khona ukuba ngathi uJehova wathi manje semnikele igama elikhulu akashongo ukuba kulingana noJehova kukuphanga kepha wayithobisa wayithobisa manje esuke ekhaya manje eyinkosi ekhothanyelwa zingilosi zonke ezulwini kepha kwadumbala emhlabeni ayithobise waba njengomfokazana wagqoka ingubo yomuntu omfokazana waba umuntu njengabantu bonke kodwa kuthiwa wayithobisa kwaze kwaba sekufeni nasekufeni kwesiphambano wayithobisa uJehova ngalokho amnikeza igama elikhulu kunamagama wonke ukuba emhlabeni wonke kusukela ezulwini bayoguqa amadolo wonke awasemhlabeni nawangaphansi komhlaba izilimi zonke ziyovuma zonke zithi uKristu Jesu uyinkosi yezizwe zonke njengoba nathi sisho njalo uKristu Jesu uyinkosi yezizwe ngisho ngikhuluma ngolimi lokithi lwesizulu njengoba nabamavenda bakhuluma ulimi lwabo yonibiza lo Jesu Kristu noma ngabe uliphi iilimi zonke ziyalivuma leli gama ukuba uJesu Kristu uyinkosi yezizwe zonke haleluya sizocela ngaloko leli gama njengoba kulotshiwe isambulo sesibhozo isambulo ethi lo manje lapho uqalithiwa nalapho kwanamluluphawu manje lwesikhombisa kwathi idwe ezulu lingathi ingxenye yona ngabona izingilozi ezisikhombisa ezimi phambi kukajehova zaphiwa amacilongo ayisikhombisa nenye ingilozi eyeza yema ngaselatini iphethe isitsha sepepo esegolide saphiwa iphepho eningi ukuba siyinikele kanye nemkhuleko yabangcwele bonke phezu kwelati legolide elingaphambi kwesihlalo sobukhosi kwathi umusi wempepho wakhuphuka kanye nemkhuleko yabangcwele bonke phambi kwaJehova uNkulunkulu uvele esandleni sengilosi ke sesiyawubeka ke lomthandazo phambi kwaNkulunkulu siyathandaza Nkosi oyingcwele Jehova, Nkulunkulu mwenzi wento zonke Nkosi yami. Kulesi sikhathi baba beka lolu mthandazo phambi komsobo wakho Nkosi Nkulunkulu wena owabonakalayo embozami. Wena owagcoba umholi ongumfuno walo ofaka indlala nenceku yakhe. Nkosi yami owamisayo wabathuma esizweni samaKhenani Nkosi yami. Owibona babulela ngobungcwele ukuba sibiza igama lakho siguqila ngamadolo emhlabeni ngoba wena kuphela onguJehova ongumlawuli nomlamuleli nomhlengi nomvikeli nomphilisi nomsindisi le nkosi yehlele emhlabeni Kristu Jesu kwashiyela igama lakhe ukusindisa nokuphilisa Nkosi yami baba uJehova khuleka kuwena Nkosi kuncenga kubazwana Jehova izwi lokuncenga emsweni bakho lokhu baba emhlabeni Nkosi yami ubunzima sibhekane nabo noma imuphi omhlophe noma unsundu noma umncinyane noma umkhulu kwethwa sonke lalo bhubhane emhlabeni likhona lomthandazo baba ukucela nomncenga kuwe Jehova ukuba sihawele Nkosi yami. Nkulunkulu onamandla, wena nomsindisi wethu. Siyacela Jehova, sihawele Nkosi. Awube khona Nkosi yami icebo lesu baba elenzekayo ukuba Nkosi yami leli gciwane likhona singaphepha kanjani kulo Nkosi yami uNkulunkulu engcwele ngena baba enhlizweni nasengqondweni zabantu bakho ababhekele zempilo emhlabeni Nkosi yami awu Jehova bakho kuhlakanipha Nkosi yami kakhulu baba kulelizwe langithi Nkosi yami e-Afrika Nkosi yokulunga siyacela kuwena Jehova Nkulunkulu nomusa awu senzele umusa ke Jehova lapho kwehla khona umoya ngcwele eningizimu le-Afrika kwadukuze sitena Nkosi yami lapho zenzeka khona imanga ube emhlabeni ulethe umkhululi Nkosi yami ngahlabelela izingilosi ubona umdinga yini umkhululi bathi nangu umoya ngcwele siwuthumele emhlabeni Nkosi yami Nkulunkulu zwana baba wena ungahola umholi Nkosi yami Nkosi yami umhola ngenkanyezi Nkosi yokulunga awu Jehova ngibona emfihlakalweni Nkosi yami akholo uwe wathemba kuwe Nkosi yami behlele yonke yokuphila kwakhe wase walelala nenceku yakhe Nkosi yami kwabanjalo bathemba kuwe baze bayolala Nkosi yami abakhombanga ezinye izinto kepha bakhe bakhomba kuwe Jehova Nkosi yami ukuba asihlale kuwena ngokuthandaza Nkosi yami sicela sinxusa baba ngenkosi yezu nomhlaba wena omiye ukuze kube phakade Nkosi yami sikhumbule baba awumthandazo Nkosi yami esiwuthandazayo abacotshiweyo eshitshana Nkosi yami kule ndawo ukubeka nomthandazo Nkosi yami awuwena Nkulunkulu izwe nabantu bakho Nkosi yami naleyo mphefumulo kakhulu edalela ukuphila okuphakade Nkosi yami awu Jehova baphephise abantu bakho sisindise Nkosi qale lapha eJerusalema lamakhenani Nkosi yami emzini oyinhloko Nkosi yami Nkulunkulu uphumele endaweni zonke emasekethene wonke emagumbini abantu omhlaba Nkosi yami Nkulunkulu senzele umusa keJehova Nkulunkulu ngale mthandazo yokumusa lokuncela ebusweni bakho Nkulunkulu kwamqalisi Nkulunkulu wabonakala encekwini Nkosi yami awu Jehova alikho elithemba lethu ngaphandle kwakho zwana baba lomthandazo esiwubekayo lesikhathi nakulo mzuzu ngegama likajesu kristu inkosi yethu kuze kube phakade amen baba wethu osezulwini mahlonishwe igama lakho mbuso wakho mawuze intando yakho mayenziwe mhlabeni njengasezulwini usiphe namhla ukudla kwethu sithethelele amacala ethu njengokuba sibathethelela abanamacala kithina ungasingenise ekulingweni kodwa sisindise kokubi ukuba lo mbuso ngowakho amandla nobukhosi kuze kube phakade amen ukubongwa ubukhosi amandla udumo akube kuyena ubaba uNkulunkulu esihlalweni sakhe sobukhosi nakulona iwundla elingcwele Jesu Kristu inkosi yethu kuze kube phakade siyabonga ke bazalwane kusiphindlebe nokuhlipha iso lenu kubalibuke nendlebe yenu ukuba ilalele nxa sibeka lamazwi ungesiwa wethu ke phaka Jehova uNkulunkulu kuphela nje kakhulu kakhulu ukuvuselela leyo mfundiso enhlanzeko njengoba abaholi bethu basifundisa inhlanzeko siyazi sikhula sibancane kuba yonke into eyinhlanzeko kayindlela zonke ezindlini nakusemzimbeni yethu inhlanzeko yona into ebalulekile uma-ke nohulumeni wethu kulesi sikhathi ke evuselela leyo nto asiqhubekeni lapho senze ngale ndlela uJehova abonakala ngayo kubaholi bethu uba basifundise njengoba kakhulu uma siye endaweni asihlangana khona sibaningi khona emamoli eyitolo ehlukeneyo akube njalo ifonyo ayifakwe emakhaleni ethu ukuba sizivikele mawunazo izinto ezigqokwayo ezandleni ama-gloves asiwafakeni ngoba uhulumeni ululeka lokho endaweni zonke nama-sanitizer sizame ukuba sibe nawo ezindlini zethu ukuwasebenzisa ngezikhathi zonke ukugeza izandla ngensipho asibe abanjalo ke bazalwane benkosi kulula-ke kunini inhlanzeko into yenu abaholi bethu abayifundisayo uhulumeni uma yivuselela-ke sigqugquzeleka kakhulu akube njalo ngegama lenkosi uJehova nibusise endaweni zonke nalamazwi athola indawo enhlizweni zenu ngegama lenkosi. Amen. Amen. Amen.